nako le motsotso ha di so fihle. Nako ya ho oroha ha e so be yona. Ha tsohle di se di phethehile mme di boletswe, o tla hlola o le wa ka ka mehla. Moya wa ka wa kgathatseha ha ke utlwa seboko sa hao, mme ke bona pelo e bohloko le peboselo ya hao. Tseba hore lerato la ka ho wena ke la ka mehla, lefu ha lena ho le fedisa le ka mohla o le mong. Ke re tseba hore lerato la ka ho wena ke la ka mehla, lefu ha lena ho le fedisa le ka mohla o le mong. Lerato la ka ho wena ke la ka mehla.
Didi mala ngwana ke
has not yet come for the passing of my life. When all is said and done, you know you'll always be mine. When all is said and done, you know you'll always be mine. It pains me so to hear you cry, a broken heart, a brave smile. My love for you is for all time, not even death can nullify. It pains me so to hear you cry, a broken heart, a brave smile. My love for you is for all time, not even death can nullify. Not even death can nullify.
Didi mala ngwana ke. Didi mala murati wa. Didi mala ngwana ke.
Solitude and fear.
Mahlomule le mathate ngwanaka.
Just think of me and know I'm near.
Nahana ka nna mme ke tla ba teng.
I'll never leave your side, my child.
Ha o mpitsa ke tla dula ke le haufi le wena.
Though I may be out of sight.
Ke tla ba le hlakoreng la hao nako tsohle.
When in solitude and fear.
Ha o le mathateng.
Just think of me and know I'm near.
Nahana ka nna mme ke tla ba haufi le wena.
I'll never leave your side, my child.
Ke tla dula ke le lehlakoreng la hao ka mehla.
Though I may be out of sight.
Didi mala ngwana ke.